ubabushiya umama nezingane sifo umama phela phelela umsebenzi lehlale rumini kunomphe.